amabutho amahubo nemiga nezibongo kumqoka kakhulu esizweni samaZulu kufana ncamashi nomkhuleko ngokwesiko lesizwe sika Phunga noMageba uma eyobandakanyeka empini emandulo isishabasheki sezemvelaphi uMbuso Khoza usihlaziyela lesihloko
ubudlelwane ke phakathi kwamahubo ibongo zamakhosi nokuzwa kwezaga lapha emakuthwa kusempini noma insizwe ziyaviliyela uyuze kuthiwe manje uyabona ukuthi lapha kunobunkondlo okufukanyelwa amagama asetshenziswa ezageni nakumahubo nasebongweni zamakosi ngoba uma kushiwo ikhalaphi uyubona ngabe uthole ikhambi mhlambe enyangeni noma yini imbiza uze inyanga ithi yabona mfo kaKhoza namhlanje khona induku enzima engikuphathele yona usho ini imbiza ayiphethe ngoba iphuma up esihlahleni induku iphuma up esihlahleni so lento ithanda ukuba nani ithanda ukuba nokuchule bokusebenziseka nokujiya nokujula kwalo ulimi lolu lwesingoni sedlulela kumahubo amahubo alonde ulimi aphinda londe indlela abantu ababehuba ngayo noma behlabelela ngayo ngaleso sikhathi iphinda ilonde umlando balele balele insizwa yenkosi
Sasa, 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 Sas